Koe nei te tau, kotahirau, 25 I te whakamīreirei a ngā wahine o tēnei whenua ki te kimi mana pōti mō rātou. Ko te tua wahine o te Rarawa, a Meri Te Tai Mangakahia, tētahi o ngā wahine Māori, I tohe I te tohe, I te taha o ngā wahine Pākehā I te rā tū rautau. I kōrero a te Rina Kowhai ki tētahi o ngā uri o Mangakahia I te rā nei. Kia rongo ai tātou I ōna whakaaro ki tēnei mea ki te mana wāhine I e nei rānei.
Koi nei te mokopuna a Meri Te Tai Mangakahia, ko ia te wahine Māori I whakaihu waka I te take tuku pōti ki ngā wāhine.
He hira rawa ki te mōhio I tū ai tētahi ōkutupuna ki te whakatairanga I aua āhuatanga.
Ko Meri Te Tai te wahine tuatahi tono atu ki te whare paremata o te kotahitanga, me whai mana te wahine ki te pōti ki te tū I ro whare paremata anō hoki.
I taua wā tonu I te tiaki o a tātou wahine I ngā whenua. Te rapia I mate a rātou pāpā a rātou, hoatāne a rātou tungāne, no reira, I reira anake te wahine ki te manaake ki te tiaki te whenua, no reira I runga I aua āhuatanga, ko te mea nei te pētihana a kia tai ai ngā wahine Māori, hei kōrero mō a rātou a ke take, kei whakamana ai te reo o te wahine.
Wahine Māori in some ways have been one of the most discriminated against groups in Aotearoa and we need to recognise that and fix it.
He kaimahi matua mo te kōwhiringa pōti Māori a Mona-Pauline, hei tāna, kaore ia I mōhio ka whai atu ia I ngā tapuwai o tōna tūpuna.
Te rape he tohu no tōku tūpuna kia whai I tēnei huarahi. Ko te mea pai ki au I roto I tēnei mahi, ka tai ai te haere ki ngā hapuri, huri noa I te motu nei ki te kōrero mō tēnei kaupapa.
Ko te 28 o Hōngoingoi te huritau kotahirau 25, te rā I tuku wai tēnei petihana whakahirahira ki te whare paremata. Te Rina Kowhai, te Karere.